mfuni, can you just make that angry mfuni?
I'm done with
him. Take it right.
See in mind.
We are back again with another episode of We Are Jola 99 Mpumalanga edition. Bafethu basibhalele kanjani? Yazi basibhalele sise rooftop siyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kwabani. Bafethu, please subscribe. Turn on your notification bell. Subscribe there, hit that red button bafethu. Ngicela bafethu, thank you for those who are watching during this lockdown. Mara bantu, i lockdown or not, bayafepha. So sazobabiza ukuthi sibone umuntu osibhalele ukuthi ukhala ngani. Thank you. Ehhe.
Ikuse bafethu, shoot manje ngiphethe sigacacaca kada yabo bafethu. Umjida uthe uhlala kade this side, ngizobona ukuthi uvela ngakuphi. Simuzwe ukuthi ukhala ngani, uthi kele wakhe umenzela izinto esingazazi nathi sigacacaca. Asibhekele umjida kada, hayi wenti njalo. Simthole manje lo mjida ukuthi uva. Hayi wenti njalo. Bafethu, bani bayachitha bafethu, akudlalwa bafethu, lockdown or not. Simtholile la umduduzi, hayibo into enjalo. Ikuse mntu khamba kanjani? Angitshele ndoda indaba ubhalele iyajola mfethu.
Eish. Ethi nginenkingi ngalomfazi yabo.
Khambani, khambani.
Eish, ndawo manje mfazi lona mina sengiyasola ukuthi khontesha amanzi ngaye. Ethi ngoba yabo.
Sure.
Akasabi street nami.
Ya ngiyakuzwa.
Nji siyanukwenza izinto engingazitholisisi kahle yabo.
Sure.
Sho my eish. Mina vele ngiyamsola keke lo mfazi uthi.
So wena umuntu obhizi ngani vele life yini obhizi ngani? Ya.
Shut manje mina mfethu dove is ispan king vele yabo.
Sure.
Ya ngish mina mfethu ngilo muntu lo ukuthi yabo ngiya DJ yela yabo.
Vele
ngishayina nami.
Ipiano bafethu nezibonela ke nani ipiano kada. Ubani igama lalo mntwana mfethu?
Igama lo mkento mfethu ubalisa.
Sure.
Sure.
Ma uqale nini ukususpecta ukuthi lo mntana lo ngathi khona izinto azenzayo ungazi understand na.
Indoda sekunamamanzi yabo lento ekazinzayo nje zi snacks
sure.
And futhi maye yabo sithi kuyi lockdown kanje
sure
and maye ngisho vele kuvaliwe ma tavern ma club kanje ngwathola ama gig vele
yeah yeah yeah
futhi vele imali next mfethu
sure
and manje mayingekho imali lapha endlini nginokuthola indoda kunama groza into engay understand and akaspan phela mkeni
akaspan lo mntwana
akaspan mno mfethu uthi uyithatha phi groza mina ngisa understand kwenzakala
sure
blazini nami vele nje wakuvaliwe.
Yeah.
Angitholi cash vele next.
So when uyamangala kutsi igross ibuyapi grand shop ngoba manje noyithuni hleli phansi aninzi next.
Sleli phansi futhi.
Sure. Ngiyakuzwa. Hayi ngasabi bheka ke ntana lana nginamarod ayibona into enjalo. So some investigator da umntwana sibone ukuthi kahle kahle khambani yonke lezi zinto lezi zibuyapi ayibo into enjalo. So wena ungawari mina ngizokunceda ayibo into enjalo. Ntana ngizokubona. Bafethu nizizwele nani story umjita uyakhala da mara umjita ukhala ngokuthi uthola izinto sezigrandi ukudla kuseti mara abaspani ucherry akaspani naye akaspani akuspani asikacacaca athi sishaye investigation mfethu hey tombolo vula la
don't you ever lie to me oh die never ever lie on me no lie lentwana ngiyambona yete kona vedi ntwana lo yachola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life for the is ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time hey yo bitch man I'm sober tryna just control her find you at the corner hey I know you don't just love me yeah you need my moolah you a gold digger hey never lie to me cause you know I can see you hey. never try that please cause my
Ngicela ukuthi isipani sami ngesishaya right ngibuyile kada eGhost angishaya ngeevidence mfethu angazi noma uzojabulela ukuyibona le hearing sayibo shit manje uchero wakho lo yabona nawe
ha ininguye mfethu
mayibheka ke la bam pick up shit maye bavaya yabo intana into kanjalo
yes yes
ha yena uyakujolela mfana manje uthini senza kanjani njengoba sowazi ukuthi wenza so lo mntwana ufuna kwenza kanjani uyakhwitha or uyachubeka ukuthi siyenze la things
Fethu ufuna siyenze fethu.
Sure.
Yeah, sengiyabona sengiyabona ukuthi ngakho fethu wayengithuka nje ngitshena ukuthi ina nginani manginamali yabo izinto ezikanjalo.
Sure.
Osho ukuthi ugijimisa wona la majita nemali.
Yeah, manje bheka ke ngiyazi ukuthi mina manje bakuphi labantu laba yabo. Njengoba uGhosta ngiprovide le information kanje kwamanje sesingavele senzeni sikibo labantu laba yabo into enjalo.
Yho ngiyakuzwa.
Hayi okay kusho ukuthi sengiva yakhe. Eh Ghost, awushayi laphi imoto osivaye. Seva fuye ibona ke nayile moto ibona nje eh yiboke labantu labo yiyo lethatha e ghost ghost awuphakela sibangene nje labantu quick eh sibangene nje labantu quick ghost sibangene akuthi uzoza yimo lapha mfethu yabo into enjalo kuse yibo laba ne yibo lana
yiyo
ngiyo ke mfana ngiyo lena yayibo into enjalo shuthi manje uchero wakho la ikuse
ha kwenzakala ndla
hey
kwenzakala ndla
anivule kada ikuse baby girls
ama camera nwasapi kwenzakalani
kada
kwenzakalani apha ama camera
mfethu uyachitha wena bangibhalele mina kada beka beka bangibhalele kada yayibo into enjalo mina ngibhalelwe bathini wena wenzani uyachitha bheka you understand bheka umjito ngibhalelwe yabo
ufika
kanjani lo mfana lo
yini ngiyakuzwa ngiyakuzwa
wena
kuseba futhi niyabona nani kuyashuba la
yabona injoyela
can I tell you something unje wonja uyi ngifakile unje wonja uye he even buys a cigarette uyi wena la
wo wena le mali unginika yona
wena
ukuthi ufake umbani no silver wena he ke bangu ufake umbani no silver wena he ufake na masipi lana ngemali yok DJ
hey
wena mfana wami hey
ngizonge imali yami ngithenga cruiser wena yewena
500 uyazo lapho cruiser 500 wena
sister bega sister
udlala
bega sister Xmjit ngibani gama athi ngikhulume nawe sister afuna ukukhuluma nami
athi ngikhulume gama
mfethu sibonele
angitshele lo muntu onganamali la mfethu
ndoda wena uyazi ngalo mjita kani
bekuyini lokho
he uyamazi mjit
lo bekuyini lo muntu lo ngiyamazi lo muntu lo uyambona mosho ukuthi joke lo muntu
usho ukuthi joke lo muntu lo
wena ungahamba
lo DJ nibobani nanifunani lana manje nifunani la
mec
xmjita usakhuluma nawe la
usakhuluma nawe bheka umuntu onganamali so uzobamba mina washini ngukondla wena mfana he uyazi ngingibani mina
chaza ukuthini ukuthi yamondla lo mjita chaza ukuthini ukuthi yamondla lo mjita manje
wathi okay wena uphile kahle ungathanga lesicathulo lesa ngemali yok DJ
tell me about it
ngibambe lokho mfana akufaka nekepisi enike lokucala ukuthi uthenga ngibani le
manje sister athi ngikhulume nawe mfethu wena makathi umjito uyamondla lo mjita lo chaza ukuthini
every money anginika yona ngenza yena
ngakusula
no
ngikhomisa umondla ke
guys
ngiyakuzwa sister uchaza ukuthini lo muntu
yashayana manje bathi abasiyele shayana yashayana wena ngithi
Sister khuluma nami khuluma nami
ngiyeke ndoda
awufuni ukukhuluma
ngiyeke azini
wabhula u sister akafuni ukukhuluma mina ngi understand ikhambani kada
sina tell you something
sibonele
ngidom nawe kuphelile from now
okay ho siphelile manje
siphelile uyazibona when time
ngiyeke
ukwakala impahla ndoda ngiyeke mfana wami
ngiyeke
sami tumsele sami
hey bafethu kunzima kada lo sister akafuni ukukhuluma sibonele naye ukukhuluma indaba zokuthi uyamondla lo mjita mina ngazi ukuthi kwenzakalani yazi kuthini athi sibeso hey bafethu wo bheka ningahambi niyapi manje niyapi bhekani bheka vula lana hey bheka sikhulumeni andada
sina angimfuni can you just make like angimfuni angidalo sengi right when you posted
manje uzobuyela kiphindi ngoba nihlala
lutho ngila into zami ngamshiya okay
so ngiyakuzwa andada emduduzi waza la mduduzi uthini wena lo mjita uthi usister akasafuni manje uthini wena
siyahamba manje
duduzi
hamba manje
Utsini manje unevaya manje. Woah 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 woah. Utsini manje.
Akimfuni.
Awusamfuni vele.
Uvala imoto.
Endada manje wena utsini uvana nalo mntwana vele.
Uvana vele.
Uvana naye.
Vele.
Ah ngiyakuzwa ke. Ngiyakuzwa ke.
Ngiyakuzwa.
Ah bavaya endada manje na wena utsini manje. Utsini manje. Eish, ebantsa. Miyeke, miyeke lo muntu ndoda kushubile vele kana. Yayibo into enjalo. Ekseba fethu nani nasibonela kubhedile kana. Sister uchuza ukuvaya nalomjita wemali kana. Manje endoda. Ndodutsini mfethu khamba kanjani utsini uzizwa kanjani? Njengoba sekwenzeke kanje vele
uzizwa
kanjani
uyahamba
uthini senze njani njengoba vele uyambona na uhambile ungalokho uthi uyahamba uhambile lo muntu ndoda senza kanjani
hayi yazini akuna story mfethu akahamba
so mayuthini ungasho ukuthi uyajola 99 kusizile namuhla
hayi mfethu ngisizile mara mina lo mfazi lona ungijwayela kabi lo
sho
ya ungithi ngijwayela kabi
cha ngiyakuzwa ke
ngona ngizombamba
yonke into izoba right intwana yami yazi uzothola ispan lockdown izophela uzoba grand wewe into enjalo
hayi noma ingaphela lo yami na vele uzonya ngizomkhomba boyithuna le ndoda yakhe
hayi ngiyakuzwa
ke ngizoba khomba
ngiyakuzwa ekuseba fethu yajola 99 sise rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani uCherry ucede ukuvaya bafethu uvayile uCherry asazi ukuthi senza njani kodwa ngithini please subscribe there turn on your notification bells sizobuye sinibone we out Say bafethu about the brand bafethu it's a local brand by Siya 100% vet if you can check at the back still the very same shit even the cap bafethu to get this brand you can take these numbers from the screen nimthinte lomjita check him out nibone ukuthi nithola kanjani yes siyabonga please subscribe yes like yes comment and share the video we out